love you, love you, love you. Asija kona ba.
Yeah, Baba, shuka kidogo. Hey,
ni leo imekuwa kweli.
Ilikuwa kama ndoto lakini leo imekuwa kweli.